Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngokunjalo bazo. Baphlaphuleka lapha ke sithetha ngenkwenkwenye nethe yabeke iyabonakala pha kwiqela lekhayiza tsho usukela pha ngolwesithathu etreyini ngelomfana omdala etreyini apha kuthiwa ke xa kuthethwa uArthurzwane inkonkanyana uyipromothe uliyithathe pha ke kwi-reserve side esithi kwenze into yokubana ke izawuvala isikhala sika-erematoho pha etreyiningi ngoba kumntu nomntu pha unepotion yakhe bathi ke bamnyusele umfana omdala into yokubana ke azovala indawo kamathoho ekucala into yokubana ke uEric Mathoho engaphela kwale sizini umfana omdala ke engabuyanga pha kwi-inja renkwankwanyana ke gama lakhe ngumfana obizwa ukubana ke kusiyabonga Gumede i-center back phake kwi-reserve side eqela leKaizer Chiefs Park MDC kuthi umfana omdala ke angenzeka into yokubana bekhona pha ebhentshini xa iKaizer Chiefs idlala pha iderby ne-Orlando Pirates kuthiwa ke umfana omdala bayamkhulisa into yokubana ke makakhulu aqine ngoba ke kuthiwa ke bambeza into yokubana ke azofumana i-experience azokwazi ukudlala ke namadoda namava pha ngasemva kuqela leKaizer Chiefs bathi xa beyibalula kuba nomfana ke udefenda ngolona hlobo pha kwi-reserve side baphulaphula ngamazwi ke lapho uma pha kuArthurzwane ke yile nto ke sigqiba ukuyithetha sithi ke iKaizer Chiefs ufuna umqeqeshi ke ozoba nesenyula pha ku-MDC. Umbuzo nanku ingaba na iyaphi na le nqwele idriver iKaizer Chiefs, ingaba na le nqwele iqhutywa imanagement eKaizer Chiefs ibheka ngaphi na ngoba ke ukusekude baphulaphule iminyaka imanga. Ufuna undixelela ukubana njengoba le season ke ngoku iye iququnjelwe iKaizer Chiefs kakhonto ifumeneyo futhi ke ndawuthi ukujonga kwala number 2 ingangamtholi kwala portion 2 ngoba ke Orlando Pirates pha ayihleki futhi ke neqela leRichards Bay ayihleki phana Super Sport nabo bayamfuna pha la portion 2 futhi ke ngamanye amagama ndiye ndithi noma ingangamfumani ngoba iKaizer Chiefs ndawuthi uyijonga ayikabi correct ukuya pha eAfrica nga ingaqala izijonge pha kusizini ezinto ukuba lizawumelana na nemidlalo yaseAfrica ngoba ke uzothi gango isquad sabo angeke siyipase la midlalo yapha eAfrika noba bangangamfumani pha la portion 2 ngeke kube khonto ingxaki ngoba ke bamelane pha nale midlalo yaseAfrika. Kodwa ke ithi ke into abafana badala ke uArthurzwane uqongondisa ukupromota pha ke kwi-reserve side ke qala leKaizer Chiefs ukulungisela ke future ke yeclub future ke yeKaizer Chiefs baphulaphula liphulo okanye ke indlela eKaizer Chiefs ke funa ukukhulisa ngawo ke iteam ke yamakhosi. Sithi sawuthi ukujonga ke thina pha napha ikusengathi ukhona ukuphazamiseka pha iKaizer Chiefs somiso seyaminyaka esibhozo kumele babona bathi ke befikelela kwisigqibo sokubhilda baqale benze show into yokubana bathenga abadlali abazothi ke bawine isitim ke noba yisizini eyi-1 baze bathi ke itim yakubuyelwa sisidima sayo bathi usizini esibeni sicela ke ngoku ukubhilda sicela ke ngoku ukuthatha abafana abasakhula ke sibakhulisa apha itim. Nokwangoku iKaizer Chiefs isamelene nokubuyisa isidima sayo ngoba isidima sayo ngoku sirhuqa phantsi wonke umntu akasayihloni ipha isahlonitshwa nje nazitim ezifikayo pha phantsi kwe-DSTV Premiership. Into esishekeleyo Kaizer Chiefs ngoligama iKaizer Chiefs iyawuthi ziphinde ngoyihlonipheke iwine ikhaphu iwine iligi ibuyise isidima sayo yazi into yokubana ke iseyitim enkulu. Emveni koko ke baqalise bathethe ke ngemeko ke yokubhilda pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Khaningene ke baphulaphula nani ke nitsho ke ninto yokubana ke niva njani ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.